namunsozera kwa gukoroka umunsozera hakwa gukoroka n'ukuri kuko kijya kijya cari kibanza citeka kandi ica mbere na mbere ni kibanza kiri nyene hagati mu gisagara amanyene umuntu avuga ati nshitsi Bujumbura n'uwo rewe wese umubariye ati n'utazi iparede zacyo gisigura araza ati kuri parede zari naha
ariko ga mama je kubona umwe ngo nta kazi mfise kare naraminuje ubona nzobaho gute
ntiwishingiye kurera amaboko ngo ugo rupapuro hari icyo ruzokumarira kumbura ukerebuke urondere ingene wisumamo urondere utwubura kora naho handi kwirirwa uryamye gusa wirirwa uraraba ayo mafilme wirirwa uterira igara n'abandi atari uko kwicara n'ubwenge wari ufise nta kintu na kimwe bizokumarira ni ukurondera ingene wisumamo ukarondera udukogwa naho twoba ari dutoye ariko tukaguteza imbere
none washobora kundihara amashuri ntuvuma umutaye nkajya kudandaza
intambwe yanjye njye narayigize
inshuti namwe bakunzi mudukurikirana muciye ku mbuga zacu za YouTube Facebook Instagram ndetse no kuri site web aho twandika inkuru mukaba mukurikirana ikinyamakuru cyacu Isanamu Media Isanamu TV kaza mu kiganiro The Profile kiganiro duha ikaze bamwe mu nararibonye bo mu bihe bitandukanye tukaba dufise umushitsi adasanzwe azwi mu gisata cy'amareresi ndetse no kuririmba akaba ari umwe mu nararibonye muri icyo gisata reka tumuhe ikaze yidondore
murakoze kuntumira nitwa twagira Yezu Rosemary nkaba nsanzwe ndi nararibonye mu by'imiziki mugabo mu buzima bwa minsi yose nk'ubu nkaba mbandanya mu byerekeye ibyese n'amareresi
dutangure mu gisata cy'amareresi
yego
nize ntambamye mwari mukunze guhura aho hambere
igisata cy'amareresi intambamye cyane cyane n'igihe ushobora gusanga nkanyene igikorwa aguhaye nka tuvuge nk'ugukina umuntu wumva utiyumvamwo aho no kuvuga yuko uheza ukabikina utanezerewe hanyuma kandi hari abantu bataratahura yuko mu mareresi uba uri kurakina atari ubuzima bwa minsi yose ukaca usanga hariho abantu bashaka kuguha akaranga nk'ibyo wakenye nyine nk'uko umenye ngo ibyo wakenye niko uba umeze mugabo si ibyo burya ikintu cyose kiba gisimbo umuntu akeneye cyo kugira ngo ubutumwa bushike
dusubire inyuma gatonya umwuga wo gukina amareresi mu mwaka utanguye ryari
ndamaze imyaka ishika nk'ingahe mirongo ibiri nka mirongo ibiri cyangwa mirongo itatu kuko hariho amareresi twakenye wasanga ari magufi yari amareresi cyane cyane ajyanye no kwigisha nk'igihe twakenye ajya areresi yo yari ndende ya Barukwege wa Niyomvu yari yanditswe na Sibazuri Marie Louise igihe ari ndende ari reresi y'amasaha abiri mugabo izindi zage zirakurikira wasanga ari nka izikenewe nk'izo muri ABF nk'izo kwigisha zerekeye iki cyangwa iki cyangwa muri kirukuri coco ni cese ni mu byese si reresi ireresi iyo ndiko ndavuga reresi mba ndiko mvuga nk'amafilme muri domaine ya sinema muri kirukuri ni mu byese mu byese rero naho natanguriye mu mubanyi niwe muryango niho nakina ndi Mukamunwa canke Miri canke Liana na marora ataza atandukanye nashobora guhindura amajwi nkayakina mu nyuma y'umubanyi niwe muryango nakinye muri Semerera ndakina muri Simbasida ndakina muri Kirukuri byinshi urumva mbandanya nkina n'ubu mbandanya nkina
ubu muri kino gihe turakunze kubona bamwe mu rwaruka bijuje gukina amareresi ni giki mubona kumbure baba bafise mwebwe mutigeze muronka nk'ibako
icyo baba bafise kumbure ubu nibyo n'ubuhinga n'ubuhinga kuko nk'amareresi y'ubu ubirabye n'ukuri nk'ushaka kuyagereranya nayo twakenye kera usanga abantu bayahingura babandanya batera imbere cyane hanyuma bagaheza bakavanga ibya kera n'iby'ubu twebwe cyane kera mu gukina wasanga cyane cyane turi ko dushimikira ku bya kera imibano ibiki n'impanuro mugabo ubu urabona ko basa n'abateye imbere barateye intambwe cyane yego
nk'inararibonye mu gukina nicaye ikintu mubona babuze mwebwe mwari mufise nk'icyerekeye akanovera k'ibikino mubona bokosora
mubikino tuvuge nko mareresi nta ntacho nabona kuko mareresi uri umukinyi ukinya ukina ivyo baguhaye urumva ivyo bica bija ku ruhara uwandika niwe yomenya ati no nyanyuriki cyane cyane akabona yuko ariko yandika ikintu gifise ico akamaro cyo marira abariko barakiraba mu byese naho abandika byese bose n'ukuri barashimikira cyane cyane kuri message urumva rero abubu nta gikino kirimo abubu gusa usanga byose baronderamo abakuze bakashiramo ugwaruka kuko n'ubuzima bwa minsi yose nta buzima buhari bw'ugwaruka gusa nta buzima buhari bw'abakurambere gusa turakeneye niyo twese imiryango usanga generation zose zirimo
ego igisata cy'amareresi mubona gitunganijwe neza nk'uko mwamubyifuza
haracari intambwe yo kurabona uyu arafata akantu akagerageza utwiwe uwundi akagerageza utwiwe hariho abantu bita ku rutare kugira ngo batange inyigisho nabonye nka pasake yarafashe nk'umwaka wose uheze ibandanya ubona ihimiriza ari ugwaruka ari abakuze bakagenda mu mahugurwa amaformasiyon bakabigisha ingene bashobora gutegura ibintu bimeze neza ni intambwe nini cyane kandi abantu benshi bakurikiranyije izo nyigisho urabona ko ubu ariko barandika bandika utuntu tumeze neza cyanke bakarondera amasanamu ameze neza
icyerekeye amasoko ubona cyifashe gute
amasoko ni ukuri amasoko mbona umenga umuntu wese ni ukuyimenya mwese arakora akantu akarondera agashe n'agashirako cyangwa akugurura iwe nta masoko ntayo mbona ni ukuri niba ndiko ndababeshya
nk'inararibonye uducishirizaho gatonya umere nk'uhanura umwana abona ko azotungwa n'ibyo yize ku mbura yize amashuri menshi akaminuza muri kino gihe atabuzi buhari ego reka tumere nk'abakina gatonya ariko ga mama aje kubona umwe ngo ntakazi mfise kare naraminuje ubona nzobaho gute
ntiwishinge kurera amaboko ngo ugore urupapuro hari icyo ruzokumarira kumbura ukerebuke urondere ingene wisumamo urondere utwubura ko naho handi kwirirwa uryamye gusa wirirwa uraraba ayo mafilime wirirwa uterira igara n'abandi atari uko kwicara n'ubwenge wari ufise nta kintu na kimwe bizokumarira ni ukurondera ingene wisumamo ukarondera udukorwa naho twaba ari dutoya ariko tukaguteza imbere
none washobora kundihira amashuri ntuvuma umutaye nkajya kudandaza
intambwe yanjye njye narayigize ko ni uko mvuye kurihiye amashuri ukaba ubyemera ko nayakurihiye ukajya kukayasohoza oya aho intambwe ikurikira ni wowe kuyigirira si njye wo kugufata ukuboko ngo ngiye kukurondera akazi ndi umubyeyi wawe ibyo wabibonye hehe harageze aho wigwana ko imyaka urayikwije
murakoze cyane reka tujye mu gisata cyo kubyina ndetse no kuririmba urubyino ari mu bikingazoza mwaguyumviriye gute
urubyino ari mu bikingazoza ni urubyino rwari rusanzwe ruhari kuko cyane cyane zijya mbyino wasanga zihari mugabo ugasanga kumbura uko bazibyina zifite igitero kimwe gusa hari hehe azoza nukura azoza yego azoza mugabo rero twebwe aho twakora turi mu bushikiranganji bw'umuco kama n'inkino twaricara muri serivisi yitwa ballet national tugafata rero za mbyino z'ikirundi tukazironderaho amajambo tukabikora mu mugwi aba bagakora uru abandi bagakora uru tukarondera amajambo none uru rubyino ruvuga iki ruvuga umugeni ari ukavuga ati nka kumuntu uvuga ati naka ari hehe yaramaze kurongorwa ari hariya azoza kubaramutsa azoza ntiyamenyera aracyakora ibi aracyagira iki n'iki ariko ntiyabahebye azoza ari mu bikengo
ni biki mubona bisa n'ibyatorewe inyishu mu gisoza cyo kubyina kuri mwebwe
ibyatorewe inyishu ni uko cyane cyane tutagishimikiye kuri izo mbyino gusa kandi nazo nyine urabona ko twazitosora tukazishyiramo amajambo asa n'ayahanura n'ayubaka amajambo tukayitondera nyine akaba urubyino rukaba urubyino nyine rufadika ni ibintu byateye imbere mugaho ikintu tubona kindi ni uko abarembye ubu ni benshi ni benshi twebwe kijya gihe twaragira utubyino tukongeramo n'amakompozisiyo y'iziwacu nyine twirondereye kama mugaburire urabona ubu abarinzi ni benshi nibyo barasubiramo iz'abandi baragirana kwabo bakagirana na yandi mastire novuga ntingira na yubu mugabo nokubera novuga nti umuziki warateye imbere
ubu turabona bamwe mu gwaruka bari muri mugizada cyo kubyina ndetse n'indirimbo bashobora kuba bironkamwe akanoti bemwe aho hambere mwararonka gahembo
ashaje niwaza ko atakari gahari nta kanoti kari gahari ega byose ni wabari nka wa mutima wo gukunda igihugu nyine warakora twarakora tugakora ibi tukagira izo mbyino tukagira iyo miziki yo mu orchestre tukagira intambo z'imihingo yose hanyuma tugahembwa ku mwinshi amafaranga nkajye nyine ya leta ngira bose barayaze amafaranga leta yahemba muri icyo gihe ngira n'uwitwa ko ari umushefu nta washikana ibihumbi icumi uca wumva rero batoye kuri we ayo bahembwa nicyo gituma navuga nti cyane cyane ntitwashira amahera imbere kuko njye ndibuka twaragira ibiteramo ugasanga mu kwinjira umuntu ariko arihisha ijana amajana abiri
ari menshi icyo
gihe ari menshi mugabo sinzi vrema n'ukuri mugabo wasanga bafatiye nyine ku mahera makeyi abantu kugira bashobore kwinjira hari naho rero kenshi twagira ibiteramo ku buntu kugira ngo abantu baronke wa mutima rero wo kuguruka wo kwisanzura wo kuryoherwa kuko abona umengo umurundi ni ukugenda ku isuka akava ku isuka agaca ataha akagira ukikora umengo haracaguzemo ikintu cyo kunezerwa cyo kwidagadura abantu rero bagaheza bakabikunda ni ukuvuga yuko iby'amahera ni ukuri ntibyari mbere akenshi twaririmbye nako twaririmba kuri gusa cyangwa mu minsi mikuru kuri stade cyangwa mu mareception aba bakuru b'ibihugu baje cyangwa abakuru bari ko bakira abagenzi babo ibyo rero umva naho wagomba ukaremba kangahe baharura kuzohembwa ku mwisho y'amahera nyine
nk'inararibonye mu gisata cy'imico kama mubona abajeje icyo gisata mu bushikiranganji bubijejwe bakora neza ako kazi
abajeje icyo gisata basa n'ababihebye ahubwo barabonye kumenga abantu bose barihaye kuyimenya urabona kumwe ku mwana w'imfubyi yimenya tijenze ukuyibako
kumbura aricyo bajeje mu bushikiranganji
nicyo bajeje ariko icyo gihe cyacu twari tukiri umugumwe umwe nyine bafise mu maboko kandi n'ukuri barakoze ibyo bashobora byose mugaye imigwi yarahavuyira gwira imaze kugwira rero n'ubushikiranganji kumbure urabona ruti aba bantu reka bimenye ntitwobafata kuko twebwe baratugurira n'impunzu
mwarabakozi ba leta
twarabakozi ba leta twarimba twambaye impunzu twaguriwe na leta baca abona ati aba rero ntitwaje kubishinga baza basaba ko tubagira ibyo twagiriye abandi bagaca babareka cyangwa gituma mvuga nti basa n'abimenya ntawe uvuga ngo hari icyo baziga ku bushikiranganji ego n'ibyo batumbereye ukajya gusaba uruhushya cyangwa ukajya gusaba ukabatumira baraza cyangwa ugasaba impanuro z'igikorwa ukora hariho ntuzenya departement ibijejwe barakumviriza bakagushyigikira mugaha mu by'uburyo uvuga ngo baragora aya cyane baza batabuhari
nk'umu artiste wa kera iyo urenganye kijya kibanza cyahoze ari cy'imico kama dukunze kwita Palais des Arts ukabona ubonye hahindutse parking y'imiduga ubibona gute
nta munsozi hakwa gukoroka umunsozi arahakwa gukoroka n'ukuri kuko kijya cyari kibanza cy'iteka kandi icya mbere na mbere ni kibanza kiri nyine hagati mu gisagara amanyine umuntu avuga ati shiti Bujumbura n'uwo ari we wese umubariye ati n'utazi Palais des Arts cyo gisigura araza ati kuri Palais des Arts naha ubwo turandindira kuri Palais des Arts aca hatora akumva avuga ati ni kuri ya nzu iri ku bishusho hejuru bimanitse harimo ibiki n'ibiki 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 ijya jenda izi ari Palais des Arts nk'uko iryo zina ribivuga tugenda tukahagirira amaspektakle ibiteramo by'akataraboneka abantu bose bakeneye kwerekana ibiteramo bakaza hajya abantu urabona bari bafite ikibanza imiduga ihagaramo abayifise bakaronka aho bayishyira hanyuma bari bafite podiyumu nyine iboneka abantu bicaye muri sale nta n'umwe yavuga ngo ntariko arabona imbere hajya twarahagiriye intambo twarahavugirije miziki harabereye amateatre atagira uko angana ariko ubu harasibanganye ejo bundi hoho naragiye ndumigwa bwumigwe nsanze urumego hijya gwarabomotse ngo bagira bahagira amakiyosike ngo bagira bahatange ngo abantu bahadandarize ngo amakiyosike ngo amafana ngo bitu ariko vraiment n'ukuri abantu bakunda igihugu cacu cy'u Burundi murakwiye kugarukira ijyanzu y'imico kama n'ukuri ikaba icyo yobaye ikabiteka igihugu tukareka kwisamburirako yego
naje nene nahaci taha foto landi karitike byari babaje gose
oya je narababaye je se nende abizi nuko bameze kujya naci nabaye nk'uninjira nzungurutse mbega hano hasigariye ikirangare kujya urumva barugaye imyango uravye kabone imyango irugaye wibaza ngo indani ngo harakomeye naho haraheze abantu mu mugani wankesha imana ngo mukukigabura bame ngo babaroze nukuri ko imana mukukigabangana utame ngo babaroze none nkahajya vraiment sinzi ko ari kosa ry'ubushikiranganji sinzi ko ari kosa ry'intwaro yo hagati sinzi ko ari ikosa ry'umukuru w'igisagara cya Bujumbura mugabo bose abo bose barakwiye kujya hamwe bagakingira icyanyubako raba ntitugifise n'ahantu na hamwe abantu bandika ibyese babikinira hajya muri EFB n'ahantu wabereye ibintu mu Bufaransa kugira unahinjire urasakwa ukamengo sinzi hanyuma abandi bajya bagerageza hariya kuri Buja Santabu bajya no kuri bajya abana bagerageza gukora mugabo hariya naho ntihorohereza abantu urabona iyo hari mu Kabondo no kwimuka barimutse nk'ibyo nta n'ibyo narinze abantu bahora bakunda uduteatre abantu babura aho bateramira erega n'akajyo kuko abantu bareka guteramira mu nzoga bagateramira mu bintu byofasha ku byerekeye ubwenge abana mukabajyana bakarama teatre abandi bakayiga abanyeshuri baye yateguye mu mashuri bakaronka aho bayerekanira mu gisagara kugira ngo ababyeyi babo nabo babone igikorwa bakoze ariko nicyo gituma abantu batacandika wandike teatre ngo uzoyerekane hehe twebwe turakina amateatre muri tubiyage mugabo na amateatre y'ukwigisha teatre de sensibilisation izo nazo tugana ruguru mutumba ngaho Bujumbura nta nawe utuzi icyo dukora kuko ataho dufite twabyerekanira mugabo yaba twari dufite ikibanza kiri ngaho uvuga uti ni ikibanza cyane washaka kwerekana ibintu n'ishyirahamwe tubiyage ryama rifite akantu ryerekana abantu bakama baje kuhateramira haguhagarara kuri kiyosike haguhagarara he bakinjira bakabarungura ubwenge
naho biri uko iyo mubonye urwaruka rw'ubu uriko uratunganya ibiteramo by'akaranga nk'umukozo festival watunganijwe n'amagaba bakabatumira nk'inararibonye nk'umushyitsi w'iteka mu byakira gute
ni iteka ridasanzwe ko bajyana abana nzi kuva bagitangura bimenyereza muri centre wa lise ngenda rimwe na rimwe nkabereka amapa intambo z'ikirundi bazitambuka n'abana bateye imbere bahereye hasi cyane umugabo umwete bafise n'umwete utagira uko ungana naho twaciye mu ngorane ikintu rwose kibandanya kibahuza zari izo ngoma zari izo ntambo abandi bari mu kugira iki mu kugira iki bobo baca bigumira ku karanga n'imico bakabandanya bagira imyimenyerezo kandi iyo myimenyerezo bagize urabona ko yagize icyo ibamarira ubu urabona ko basigaye bari inserukira gihugu urabona ko aribo babaye aba mbere muri uyu mwaka wose turangije mboneyeho n'akajyo gusubira kubakeza cyane
yego ni iki mubona bose aba bagejwe igisata cy'imyidagaduro mu bushikiranganji bubigejwe
akagoye ntu bavuneya nako nyine ibyo bibanza tugifise basi babibungabunge mu gihe tutararonka ibindi mugihe tutararonka nk'iyo stade kumbure izoba nayo nyine ngira ngo ndabyizeye ko ibyo biri mu bibanza ngira aba artiste bacu boza barahuriramo barondera ahantu je nararabye nkabona aho kuri Palais des Arts n'inzu bahaye Amicale des Musiciens baza barahuriramo ubona akabiro gatoya oruke si ibyo uri nzuha ikibanza nka Amicale des Musiciens nuko baha nk'agasale basi nk'inyubakwa uvuga uti abamizise bazohahurira bahagiriye inama bahagiriye imyimenyerezo abafise ibyuma baze banabibikeho babirinde n'abasuma n'abambuzi babibikeho ariko ntakintu na kimwe akabiro kari mu imezi imwe ni ukuri atacyo unagasiguye
hama kuri mwebwe mu nararibonye mu gihema ngiki mwosaba kugira abashigike mubandanye mutanga impanuro n'ivyumviro
cyeco nkora niki nyene murabona ko umuntu umira nkaza nkita ibyo mfite nkabivuga nta kindi ingufu mfise n'ururimi ingufu mfise n'ururimi suburyo ngo ndiko ndaha abantu bazogira iki n'amajambo n'ivyumviro ndaterera ivyumviro wumva bimwubatse akagira ica bikuyemo wumva nawe ikumbure nakoze ko ku kintu cyo bakitagenda neza akagerageza akagikosora naye handi umaze gukora ugakukuruka si umwanya wo gukritika ibyo utashoboye gukora gusa ni umwanya wo kuvunira akagoha abandi uti nyabuna iki hamwe cyogenda gutyo cyo bacitse kurushiriza
turabona mwaratumiwe mu gitaramo old music event ni iki kidasanzwe muzokwerekana
nta kidasanzwe nzokwerekana mubwo kidasanzwe gusa nuko ntari nkiririmba sinari nkiririmba haraheze imyaka myinshi cyane kuva ndamaze nk'imyaka nka 25 ndi mu gisata cy'amareresi n'ibitabo n'ibyese kubera naho nari muri Genesis Sport naciye mva muri mu byerekeye ballet national mu byerekeye orchestre national nshanja muri CEBILAC mu by'amaclac amaclac n'ama centre de lecture et d'animation culturelle aho rero nashobora kuja muri encadrement nkafasha urwaruka ruza rukeneye kumenya ibyerekeye imico n'akaranga rukeneye kumenya ingene umuntu yandika utuntu wandika ururimbo gute wandika icese gute wandika utuntu gute ibintu by'ama spot publicité nkabereka kandi ndashima ko benshi ubu bari muri aba bana bakina bari muri abo bariko barakina barimwo mbere no mu bandi kubandika ibyese nyene nkacamo na ntivyo nanje icyo nashoboye gufasha mu gito icyarageze icyo kimara hanyuma rero ikintu rero kidasanzwe ni icyo naciye mva mu gisata cy'indirimbo cyo kuguma ndirimba nkanja muri ibyo by'ibyese byo gukina by'amareresi ibyese rero urabona ni ibintu kuvuga mba ndiko navuze ko mba ndi muri Tubiyage turaduga rwo tukajya kwigisha usanga turi ko tuvuga mu bantu benshi cyane dutanga inyigisho tugira iki tubabaza nabo icyo bakuyemo tuba dufise ubutumwa dutwayeyo ubu rero kugaruka kuri sene kuririmba ni ikintu kidasanzwe nje barambariye yuko icyumviro nanga ishimye cyane barambariye yuko icyumviro ari cy'uko abaririmbyi ba kera busubira kubahuza n'abubu tugakorera hamwe kugira ngo basubire bumve ka kanovera k'indirimbo za kera hanyuma bwo kuva muri 1960 gushika muri 2005 mengo niho bagera ati indirimbo zo muri icyo kiringo izo rero urumva je ndimo muri icyo kiringo barantumiye byarampimbaye cyane urumva ndahura n'abandi tutari duherukanye cyane abarinzi ko twebwe twaragera igihe tugahura tukagira ibiteramo hamwe muri uka nk'igihe twaririmba ajya twese turi bamwe hajya abona ko ari abamuzisiye bose baje bitavye akamo ka sinzi nkayo Leonard yari diregiteri wa culture yagize tukaririmba indirimbo kandi y'igihugu y'ubumwe bose kandi bakabinezererwa umuntu wese akavuga ati nshire mwaka bitari bya bindi usanga abantu ariko barajyana umwe twebwe harageraho umwe avuza hari igihe abantu bacanamwo bacuraranzi ugasanga orchestre yari kwiravuza ivuyeho gira ibisikurikira ugasanga asize acomoye n'insinga ziwoce yagenda atwara ubundi akazobanza akaza urufise ibyuma bifadika urufise ibindi bya rupigapiga ugaca ubona nyine umenya uti nta rukundo ruhari yaba urukundo ruhari hari kuba ibyuma bimwe abacuranzi bose bagaca kuri ibyo nyine uracumva icyo kintu ndiko ndavuga nibyo rero urumva nk'igihe yabaye indirimbo yo guhuza abacuranzi kandi yaratubibiye urukundo hagati yacu niyo duhuye n'abantu twarimbanye urabona ko umuntu anezerwa mpuye na Ngabo Leonce ndanezerwa mpuye n'abandi bakiriho muri barya ndumva musa akanyamuneza
Yego. Mbega aho hambere gukira amareresi no kuririmba wabikorera hamwe. Ntacyakugora.
Ntacyangora kuko byose biri muri za mpano mva bwenge. Izi mpano mva bwenge rero kenshi iyo kimugishoboye n'ikindi kirakunda. Hanyuma kandi ni ibintu bitabera rimwe. Ibintu by'indirimbo kenshi twazitegura kugira tugire ibiteramo cyangwa kugira tuzoje kuririmba kugira iki. Ariko ibyese ni ikintu wicara ukazoja gutegura hakazoba umunsi ukucerekana kikaba kiraheze. Cyangwa nk'ibijya tugira by'amafeyeto ni ukuvuga urukurikirane rw'ibyese mu maradiyo. Urabona ko ari ibintu tuzohura nka rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mezi atatu akaba ariho ugenda ntaho bihurira. Kimwe ntico kubuza gukora ikindi ubishobora urashobora kubikora byose.
Nyimba atari ibanga izina Mafoza ryo baryazananye.
Izina Mafoza ntaho ryazananye mu bisanzwe kuko iyo abantu bageze igikino bararonda amazina washaka muri twebwenye tucicaye bakavuga ati uyu muntu twamuha izina nde twese hamwe tukiri turi umugwi umva harabahoye ikiringo cyo kwimenyereza cyo ingena abantu bakina ababizi abatabizi bakabiboneraho bakatubwira icyo gikino kizeho bakigamije gushika ko icyo gisigura hanyuma agaca avuga ati rero turondera amazina y'abakinnyi twese turi ngaho avuga ati hari umuntu turakeneye umugabo azoba ameze gutya na gutya na gutya mwite giti gikani ubanzira tugutyo wumva umwe ngo Mafoza ugaca usanga n'amazina turondera gusa amazina usanga umwe ngo
urafatiye aracanye n'ibyo kintu
oya
cyangwa adafise ifatiro
kuko ntacyo uvuga ngo kigaba ngo umuntu azokina ibigaba ngo ushete umwita kibwa oya izina gusa ubona umwe ngo riri netwe nk'uko bavuga ati ni izina riri hagati atacyo rizi
none umuntu akigingi
akigingi gutyo cyangwa yego amazina mugabura nk'aho utanguye kuvuga uti ni Nahimana cyangwa ni Nzeyimana cyangwa ni Gumvani uri kurinda amazina y'Imana hanyuma ugacuza kumuha nk'ikintu aza gukina cikija cy'ikicyo mvuze dukora tukesha ibintu reka rero utori izina izina risanzwe atacyo rivuga atacyo risiguye hanyuma umuntu agaca akina gusa iyo umaze gukina rero niho abantu batangura kuvuga ati Mafoza ni umubaya kubera iki kubera ibyo ukina cyangwa ati uyu marandura cyangwa ibyande abantu bariko barakinyota ugasanga abantu niho batabwiye kuvuga ati umuntu ameze uko n'umuntu ameze kubera ibyo ariko arakina mugabo si kubera inzira
ni giki wahanura urwaruka rw'ubu uri mu gisata cy'imyidagaduro
icyo nabahanura ni ukuguma ku ibanga kuko nta mwuga udakiza atari uwo kuroga warinze kwiyemeza ikintu ntugishire ko umutima wawe wose ugikore umwinzireze abantu bakunda ibyo bintu uri kurakora hanyuma nawe urabikora ibintu biriko biraguteza imbere ko imyaka yo gukora ibintu ukora gusa ku gukora atacyo biriko birakumarira nibaza ko turiko turayirengana umuntu yakora ibintu abona bizomuteza imbere abona kandi n'icyo bimariye igihugu kuko igihugu kidufise kugira ngo tucunganire muri ibyo kiriko gishaka kumenyesha abantu ngo turi nk'abantu bariko baratwara ubutumwa kugira bushobore gusasagara hose
akajambo kamwe ku bari mu gisata cy'imyidagaduro muri rusange cyane cyane ku bari muri leta baserukira igisata cy'imico kama n'imyidagaduro
ku bari muri leta tuvuge nk'abafise igikorwa ari byo bajejwe byo gukurikirana nje nababwira nti mu buryo musaba muzohore musaba ni uburyo bwo gushigikira aba bantu b'impano mvabwenge ni ukuri baritanga kandi ibyo bakora byose ni mwebwe bateze imbere none nk'amagaba agiye guserukira u Burundi si ubushikiranganje bw'imico kama buba buri imbere bati hariya ubushikiranganje bw'imico kama burakomeye kandi kumbure muvyerekeye intambwe bagize ko kugira barinde bashika ngaho ataya kuboko kwabo kobakurimo niko abakurimo imana ishimwe cyane mugabo kutarimo nawo nibarabukuntu boza barashigikira abo bantu hariho abantu ubona ko umutima n'ubwenge n'umwete byari bihari babuze ubujyo hariho abantu ubona ati bari ngaho nta nico bariko barakora barabuze akazima kugira ngo bave muri iryo barabara baze baronke nico boba ico bakira kirabafatira kibafashe kizobunganira no mu buzima yego
inararibonye mafoza tubashimire cyane
murakoze cyane
twizere ko twasura kubarondera muzo twitaba
nta nkeka murabona ko nubona bitabye nibaza ko atangorana
murakoze cyane
ndabashimiye nanjye
yego.